oyie otieka chenro mar gero paw tuke ma Homa Bay. Maendi en kwayo manogola kod jakom riwruog refaris ama wuok Nyanza migosi Hassan Omondi e kinde ma bende notimo limbe e paw noero. Kata kamano, jatend migao mar weche tuke e kaunti ma Homa Bay migosi Moses Buriri to wacho ni gedo mar paw tuke noero biro rumo kochopo dwe manyien manoeri dwe mar ochiko ma higa nieri.
Nyinga iluonga ni Hassan Omondi. Hassan Omondi en chairman mar referees committee Homa Bay County branch. At the same time, I'm referee assessor qualified by FIFA. Odiochieng' ma kawuono wawuotho stadium migero ma Homa Bay County. Kaluwore gi gedo madhi mbele stadium kawuono, waridhika ni gima dhi mbele ka en gima kare. Kendo wayudo ka materials mitiyo godo ka e stadium ka gin material ma qualified manyalo sustain pressure mwabro bedo godo mbele ka gedo mar stadium. Mar ariyo, asewuotho e stadium kendo aseng'iyo kaka pap en, ayudo ka measurement ma gitiyo godo e stadium ka en measurement maber. Kendo koro ng'iyo gik moko achiel ariyo adek manyalo konyo mondo mi odhi obed one of the best stadium in our Nyanza region. Machielo, ago erokamano nikech gima kama katimore kama wantie en gima ber nikech wawagombo ni mondo mi stadium ni orum. To kaka wuotho ka to gi tich ma osebedo katimore gi teko moseket gi county government marwa His Excellency Bwana Cyprian Awiti or Department mar Sport kotelne gi Bwana Buriri who is the chief officer. Aparo ni ma en gima ber kendo en tich maber ma wakwaye ni oyie to tijni otimre makare kendo otimre ma
standard mar FIFA kaka jo FIFA nosenyiso bor ne en 105 kod 68 ma wanyalo bedo nyaka gi CAF tournament e paw ni. Wan gi geno ni by dwe mar ochiko tarik 20 contractor osetimo gik modong' manyalo dwaro ni otim ka kendo kete